swana mumikonko mulanga fwabaya we mulaba na ine mulaba na ine.